Ghana ye babe yi asoafo ene parliamentary team bi afi Ghana mrashe bejem na ye de wom akopiem ewo Belgium na wom eko no omo ko Ghana ya tena kesi a ewo ho eho ena wom eko na we ya sema chairman ema foreign affairs committee of parliament ora Frank Anodom pre wode atu edwa na de work an say ye wo memu enche ene nya ne tie say Ghana ye bank account kesi a ewo Belgium ahinkro Brussels no ING bank ahye yen say bank accounts nine nyina yen close na yen sika yen yin fi ona yen kopɛ baabi foforo kra emfa yen sika nto ana sɛ yen kopɛ bank foforo emie account ɛwɔ hɔ na ɛno ɛna owura Frank Anodom pre ɛsɛ wo ma bɔmɔden aso mbɛgye enchɛchɛmu ɛfi amanɔne asoe no ɛnkyɛn ɛnsɛm ne bi wo a wo ka ɛntiasɛ ne nhyɛda ɛmma papa ebi wo nso asase yɛse yɛse ɛne hu ɛnti wo mo mpɛpam no twa no bia no ɔmo bɛyi asoafo na ɔmo yi mrahye bɛdwɔfo team bi ɛde wo ma kɔ Belgium Crow Brussels, baby a Ghana, yatina e kesi e wono. Se womu ko yin shushu munko bise bise mse e diye nye ye ya e yang fumso anase e ye bone a e nunti e kwa wia siye. ING bank se ye bank accounts na yem close na yen sika yen ye no. Owura Frank Anodom pre se team no eko ba o mama ni bo nyina omde beba betso ne nim na wono so e tiyem diye womu bian so obema aswe ye shwe amano ne nsem so no. Woma so ate na fi odin shishe mapa e gu akwain so na se bibi nye ye na anye ye anko ye e wo Belgium na edi ni modi ebrain ya o man gana yetumi akra no ama ye din pai wo e wo amano ne no yensa etumi asan aka ya de